Iskhwele nje. Iskhwele nje.
Yehlisa iskhwele.
Sungaxela abantu xele na.
Ai.
Njalo mangingekho duze kwakho, you always think I'm up to something.
How something?
Futhi manginawo uneliseke efonini yami, you busy searching. Mbuza imbuzo ubukuphi nobanenzani, sophenduka usatshe. Uyise othando lwami ngiqhubeke, mhlambe phambili ngizothola something. Isikhwele sakho sobulala. Kunjuzwa ngento yango 94. Miss call, na call, landelwa video call. Nangayibambi world of four. Sengidlala uSjava before. Zinte sekho like before. Can you please go back, baby? No, I cannot go back, baby. You're too insecure. Too much iskhwele, you can't find a cure. Lungisa inhliziyo yakho. Nendlela zakho, yeah. Njalo mangingekho duze kwakho, you always think I'm up to something. Futhi manginawo uneliseke efonini yami, you busy searching. Mbuza imbuzo ubukuphi nobanenzani, sophenduka usatshe. Uyise othando lwami ngiqhubeke, mhlambe phambili ngizothola something. Iskhwele sakho sobulala. Iskhwele sakho sobulala. Zufefi. Tungwa tugezwe. Kushule madlozi.
Like I am tete mata. Ngoshiwe nse challenges engafahla. Nokuya mzobenze nukubizu mnyamala. Kadele huu ngenzi soga la manya. Ay, dalo mundu yangtuk. Noma ngtulu yangtuk. Lana huko kuzolu. Lolu tando liangtu. Suga mantame du yindot. Banglalu yankalela ngibot. Kwekati nekundwa nu yimbot. Nshatene pubesu yimbot. Wenza ya gukja please. Noma senkala gukja please. Nase mpete na usangja please. Kona banyo na usangra please.
Njalo mangingekho duze kwakho, you always think I'm up to something. Futhi manginawo uneliseke efonini yami, you busy searching. Mbuza imbuzo ubukuphi nobanenzani, sophenduka usatshe. Uyise othando lwami ngiqhubeke, mhlambe phambili ngizothola something. Iskhwele sakho sobulala. Zufefi. Tungwa tugezwe. Kushule madlozi. Iskhwele sakho sobulala. Zufefi. Tungwa tugezwe. Kushule madlozi.
Thank you. spaghetti. Na sense jimi le bakusi. Manje sibekiwe sesingeni. Yola langfile ngeke bantrish. Full full antombazani. Mi seizodla. Ay wena izela. Takuniga unga chan. Full full antombazani. Mi seizodla.